Guys, have you seen Wise Man's Zita's body? White skin. Trending these days.
The tea was nice and sweet and very hot. So, kuna channel one nga kwa nga tuwa kwa Gingrikan Media. Nkome miya i-subscribe kaya wano kwa kim taranda shofa na shat idols wano shwa 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 mele mara tinga resha shwa la tonga te no yisi shkumba ku musara kwa ya kukusha na Afrika tonga kumba Afrika kwa angarela. So, yes, and they will be drinking tea, darling. We'll be drinking tea. I did tell you about the gossip news. No, we're not drinking the tea, that kind of tea. Like not Yelia, I'm a president. So ma, Nigeria's valley. Let's sing that song. Let's come, come, come. Let's go. Sing our Melela. Don't be surprised. We go. What's going on? When Mr. Post, I posted video in a bin. Manga. I'm surprised. Let's look over now. Bin. Manga. I posted video in a Prince Rangani. There is no permanent enemies. Not permanent interest, which is music. Not the permanent. Not the permanent. Yo, this word. Blah, blah. Shilungu, weta inga wabi shilungu bandu. Yo, kuna the permanent interest. So, don't be surprised when we talk about that. But you know what? We're not here for that. We are here to talk about Ndambi. Hey, mi bone nifra linga na la limpo.
Afa ndi chakuma afa, afa sendi.
Sendi afa.
Mbrandi akume.
Afa, afa.
Agudu.
Afa asa wogudu afa.
Afa wogudu ha.
Bona suna na hon.
Vota wa bazini. Mau paka gule zavu ndak uri disinam zem ama kuwina
kuna tibido tunga tina umata la kama kosh
hey bara ala koto koto nyoka la tinga anga na ndu ine kente nsaru aisu nyoka anu bara kote tsaru bat zai tu to
yo
na sto ko zoni zai sa leka ala kusuka koto leka john bala ala li
eh
bat zai tu yi lengwa ingana kama kero andu kwa afusa na ala ingu ingana dining room
nsabin driver la ni kan criticize no ka ta mero an ba bar pule go bar pule na la ala bridging le value le lo ke ala ka thom mat ma ko da ko ma lo ko tsoka ko ina ndambi ni criticize a man ka ta mero an
sami dem ale shaka ri dam le shi straight it looks like a river okay sami is a river but then converted to a dam but this supposed to be a dam at least this side mo pat ma ko na nga ti sola ka uya kwini at least recovery nyana leyi a xita byani maribye ma hino maribye ma hina yenge hi makumi lepuze cavhara leyi a xita byanini maribye yenge hi makumi
was I wrong yo I was so wrong because lava nga pfula la kule pfunini because matimeloko ya then ma huma ku nga vi na makukula ka vanhu va tshamela ku le makumu ku fana va hina
heyi n'we mi nga ku hali makumu famba heyi fai mati la n'wana ni se hile Mzambiko swilo swi le ku tikela n'wana sesi swilo swa tika n'wana hani
khale vanhu va kha va lava mpfula mara hi se yi teyi ta hi matimba leswi nga tolovelekangiki a global warming a hi swi tivi so ni le ku veketela i rooibos ni nga chavi ya nwa tiya lawa ni yi rhandza ngo tiya guys and then ku na mhaka ya swiharhi hayi va yisa van'wana va chava swiharhi yo mina ni ta tsutsumi ngopfu va swukuta ndlopfu loko ni vona video leyiwa ni ve loku jeje nyama mane ni kha ni ku nyama mane isamona ndlopfu yi swukuta wena minjhani n'wari n'wina he n'wina mi lava ku famba mifamba mi khomisa ku fika ndlopfu a yi swukutiva ka hina loko vona ndlopfu yi fanele tumbela yo vahisana va ta famba blind so ve ri swiharhi swiphohlini a Kruger National Park laha matiko fana va Dzumeri no va Mahlathi Ndida Nhlomela laha ve ri mi ti vonela ku na tindlopfu leti ti nga khohla kumbe leti nga voniwa so hu ke nga swi tivi ku ri i swiharhi swingani leswi swi nga phohla a Kruger National Park because since lockdown a ku nga hayi vi na ti-up and down se sweswo a vanhu hi kona swi va huma so swiharhi va hlangana na swiharhi ku swiharhi swi phohlaphohlini yi no mhaka lockdown vanhu va kona so swiharhi na swona se swi vhe swi byela ku ha i Kruger hinkwavo swi teka na ndhawu ya ku dyela ku ti kona ti huma mi ti vonele ka Hlomela hey ya phina tinghala ta phohla laha so mi ti vonela swinene and then ku na mhaka ya swikolo leswi swo swa vuxisi ma ve ku na xikolo xin'wana hala ka ndhambi hala to ka ni nga xi vuli vito ra xona maybe ta xikomba laha nakona mara swi report-wini ka va Giyani View ku ri xikolo lexiyani a hi xikolo xi nga nawini a xi kona a ka nxaxamelo wa swikolo leswi swi nga kona ka department ya education so ve ri mi ti vonela a ni ta lava ku vula ku ri mi ti vona n'wina mi ta ku ku rejisteni hi February mi ti vonela guys i won't get a degree for 3 years hinkwayo kuma ku loko graduate a kuma ku swilo swa yina u dyondza hinkwaswo 3 years bo sorry ni kota ku leswi kumela tiendlela leyi and va ta longo vanhu lava kuma ku va nghene swikolo una dyondza 4 years hinkwayo a kuma ku ha xikolo lexiyani a xi registered na department of education guys mi ti vonela na n'wina lava vona mintirho va ku mifanele mi hakela mali a swi kona swa ku u ta lava ntirho rhangi hakela mali ngopfungopfu leswi swi ndliwaka laha park station na Carlton Center ku na swiofisaofisana swin'wana swa la Carlton Center laha mi ti vonela va ta ku mi hakela 250 ku yi kota ku ndla hi yini yini a swi kona sweswo vo hemba va lava ku mi dyela mali so mi nga hakeli ku mi kota ku kuma ntirho mara mintirho ya laveka hi vulavula yini hi vulavula xibelani xa kumbe a hi vulavula hi tinghubu ta richness but before that guys maybe hi nga endla video ya tinghubu ta richness a hi vulavuleni hi wise man's it have you guys seen wise man's it as body guys yo a soba wena sorry guys na stop no mando va irritated ku nwa tiya ni rhandza tiya guys so nda khomela na ti ko fina no mara ndo ngo ti so it makes sense thanks to Juju na JZ ko ba introduce my reintroduce ka ti maybe ku lava munhu nwana la ta ita ta ku tiya shu ya maybe hi fanele hambi no ti na vana na vanhu vanwala ka kati lo gigiri kati ka hle kati mi spona jani ku ina maybe nga kuma nga teka mseketeri unwe wa nkanelo wa gigiri kati a ta ita no tiya I'm actually inviting one person. Maybe the first person to comment on this video. I don't know. We'll see. I'll just do a random selection based on the comments and then it I don't know if they're like a lucky person can win that. Maybe I can actually have two. Let's actually extend it to two people. Yes, let's have two proper supporters or people who love Nkanelo Gingikane. vambirhi va ta hi ta nwa tiya na hi va rhandza tiya mina guys ende swi rhandza ku ndlela va ni tiya so vitana tiya na mina so yeah I'm inviting you guys mara guys have you guys seen Wise Men's Eaters Body that guy okay nafta ku wa jima mara ey koko hi ni khale khi jima mara a ku nchumu lawani kumbe ku a hi teki ti-supplements hi lavan'wani a hi swi tivi maybe mhaka swona mara hi that body guys kambe lendo blood ya vuya ne koko exh Wise Men xi tava xi nga ri top place laha ka lendo blood so hey mara a swi na mhaka a hi ta na ku guys mikadelo gingrika na yi rhandza swi wa mirhandzi mina yi rhandza swinene so mikesi ku ya mina ngutini laha hi lola hi tinguvu ta riches ka next video so mi nga fambeli kule le gara mina eka swa kutshopinyana mitesi ta tora salute mi nga titimeli mi nga titimeli.